closed doors, I'm a fool for your love.
Baba pa nga,
kulit
naman ito. Akyat ka na akyat. Baba
tayo. Can we wear our mask while we're walking?
Yeah, and then you just have to put it back on when you get back on the plane.
Alright, thank you.
Da 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 da
Thank you. Closed doors, I'm a fool for your love.